Takulandira nanga mwaswera bwanji.
Ndaswera nimuswera bwanji.
Kodi ndichani chomufa kugawana ndali manzano madzulo ano?
Monga mukudziwa kuti boma lakweza thumba la fertilizer kufika pa mtengo wa 9000 kwacha pa thumba lolemera 50 kg. Ndende kuyimba kuti ndawuza alimi anzanga mmene anga kololele bwino
kusagwiritsa ntchito fertilizer okwera mtengoyo.
Ah, pitilizani.
Alimi atha kuonjezera chonde munda mwawo pogwiritsa ntchito manyowa a Bokash. Choyenera kuchita nchakuti mupeze mapesi odwadula ndowa folo, ndiye mupezeso ndowe ndowa zitatu doti lapa nthochi kapena pankhalango pempe sanagwiritse ntchito ndowa zitatu phulusa hafu ndowa makala hafu ndowa isiti tisupuni sugar tisupuni mukatero mutenge tisupuni imodzi ya sugar tisupuni imodzi ya isiti muthire mumadzi a 5 liters aja mukatero tengani madzi amene mwasakaniza isiti ndi sugar aja ndikuthira pa mulu wa zinthu zonse zichanda kuzani zija ndiye mutenge khasu kumatakasa bwinobwino komano onetsetsani kuti zinthu zija mwazika pa nthunzi manyowa amenewa akhala atasha pakatha masiku 7 manyowa amenewa timathira dzanja limodzi pa phando lina lilonse la chimanga mutha kukolola chimanga chambiri
zungu kwambiri poti imbira ndogawa maganizo ndali mansana.